Ok, ndị be anyị a na-eme ekene onye ọbụla. Ọ mụ ka a na-akpọ egbe igwe nna m onye ọlụ. I'm a movie actor. And in situations like this, a na m like iwepụta onwe m. Ịma na ụfọdụ oge ndị mmadụ awee sị, not because na onye a bụrụ star, but na m ji chọọ na m achọghị inyere onye aka, na m achọrọ inyere onye aka. O rukwata m n'obi inyere aka, I'll go ahead and help that person. Achọ m ịma ma onye ahụ ọ bụ onye film, ma ọ bụrụ onye film. Ị nezienụ ndị anya. Ịya ma na ọbụọ na ha abụrọ ndị muvi ha abụrọ ndị muvi unu bụ ọkwa kedụ obodo a bụrụ gịnị ezi ụmụ ezi awala nọ na ihi ala ihe kpatara m ji si ka m bịa ebe a today bụ otego ndị akpọrọ m na fon na-edistọb m dịka na mbịa nyelụ ha aka na nwatakịrị a na ụkwụ a na sinzi amụ nwatakịrị a bụ otu a ka ụkwụ a dị otu a ka ụkwụ a dị na a sị na a ya edozi ya na obi jasin hospital na a ya edozi ya na ọ dị ihe dị ka ego ole ka nru ha kwụrụ ehe a sị na 3 million naira ka a ga-eji wee dozi nwatakịrị ụkwụ a ka ụkwụ a dị mma na ayọzi ndị mmadụ wee na ayọ ọha na eze biko unu maa ka unu ga-esi nyere anyị aka ka nwatakịrị a ka ụkwụ a ka edozie ka ụkwụ a gbatịa at least before ọ na-eru 1 year ka ụkwụ a kwụrụ maka na otu o si wee dị na dịtị ọ na-enye nsogbu since amụ nwa otu a ka ụkwụ ya dị emego elu maana m elu a sị na a emerịrị ya ọpreshọn and the operational ihe kwere operation a ga-eri bụ 3 million naira biko ana m ayọ ma onye ukwu ma onye nta mụ wee bụ igwe a sekpuru m ana wee na-ayọ ụnụ a otu ọbụla unu ga-esi nyelụ nwatakịrị aka biko nụ na akaụntụ mma ama ntụ m ga-etinye na this video bụ akaụntụ papa ya this boy mụrụ obere nwa dekwuo nwunye ya biko unu maka unu ga-esi nyele ya aka nyenụ ya aka unu gbatara m ọsọ enyemaka during the time of Amechi Mmụọ na-agọ biko ka unu gbata aka ọsọ enyemaka ka e nwee ike imenwu this young boy akwa boy ka eme this young boy operation ahụ ka o nwee ike ịga ije ọzọ because ọ gaba ije ọ ga-enye nsogbu ọ ga-enye ezigbo nsogbu mana the hospital nyere the advice na ọ bụrụ na emenwuo nwa operation by this time na ọ ga-enweta onwe and ọ na Naijiria ebe a ka a ga-eme ya na nke Obijasin ndị hospital ndị doctors nọ dia sị na ha ga-emeli ya na ha ga-emenwu nwa operation a and ọ ga-enweta ọ ga-abịa obere oge na ọ ga-aga otu ọ na-abụgo onye toro eto too much iwetago na emechaa ya etamsha kuru nwa ọfụma kuru ya ọfụma kuru ya ọfụma ndị mmadụ afụ gị so biko mmụọ bụ egbe igwe na-ayọ unu otu unu si gbatara m ọsọ enyemaka dị ndị taị m na-ayọ ndị mmadụ ka enyere m aka maka mgbe m gbajiri ụkwụ m emegide m wee gaa ije ọzọ ọ kpara ka m ji ayọ onye ọna m mejọrọ ya biko ya gbaghara mana o doro m anya na enwekwa onye mmejọrọ mana ọgwụgwọ na-enwe onye mmejọrọ by okwu ọnụ ma ọ bụ ihe a na-edegasị na soshal midia biko gbaghara ma tọrọ na onwe ego akaụntụ unu ga-afọ ebe akaụntụ papa ya and obere oge papa ya ga-agwa ya ego na o nwetago ka e wee nwee ike ịkpọ nwatakịrị a wee jee na hospital Obijasin ebe a ka sị na a ga-eme ya ụkwụ a wee mezie ụkwụ a biko na-enu ka ụkwụ a dị biko I am happy that I am here today. Maka na dịtị m metụrụ mgbe ha sendịrị m the videos sendịkwara m ọ na-eri ha nri n'ahụ n'ezie ndị unu na-ekwu maka ya so ihe ha na-ekwu maka ya bụ 5 million 3 million within that neighborhood of 3 million 5 million they will get this boy operated and this leg will come to normal ọ ga-ejikwa obere oge kịta na mgbe ọ ga-eru 1 year nwatakịrị a before 1 year kịta onwe ka ọ bụrụ na agasi ije a m na-egosikwa unu every part of this video ma mgbe a na-eme operation ma everything otu ọbụla unu si medebere m that is the way I will be showing everybody the whole thing. O nwere nke a ga-asị unu kwesịrị ịmazi nka no. Every bit of ihe a na-eme n'ụkwụ a will be shown to you. Ịwetago biko nụ ọyọ ka nka na-ayọ. Otu ọbụla si mejọ onye ọbụla biko gbaghara ma mee ka unu 1 naira 2 naira one ego ọbụla ofu ya pụtagodo si na ọ ga-emenwu the expenses fine. Mmadụ niile tụkọtagodo ya fine. Otu ọbụla unu si mee ya I will be happy. In fact, because ihe m na-azọzi kịta bụ ndụ ana m azọ ndụ ebe ọbụla m gara kịta ọzọ ka nzọ ndụ ka dị na-azọ ana m asị na onye a onye fim ọ bụrụ onye a bụrụ onye fim I don't talk like that. Ihe m for the fact that we are all human and we need this help biko otu ọbụla m si kwuo ya mekwutere m emekwute m ya na nwatakịrị akụ ga-ene anya n'ihu nwa abụgodo future leaders of tomorrow help this boy ka ihe pụọ ya bikos a na-anọgide ụkwụ a na-egbu ya mgbu nwatakịrị ama ihe ọ na-eme a na-ekosasị ụkwụ ụkwụ a ka nkụ na-egbu ya mgbu so we have to please ka agbata na nwatakịrị ọsọ enyemaka biko chukwu gọzie onye ọbụla dịka unu na-eme nke a n'aha jizọs kraịst bụ onye nwanyị
Amen.
We are in the family of Moe Bonham in Ihiala here. And I know that you will help me. So let us rescue that boy, that little boy with that leg. Okay? I know it's not easy in this time, but I believe that as you continue to help, may help never depart from you in the mighty name of Jesus. And I will be giving you the update and the things are concerning the boy. And when we get to the hospital, I'll be following everything from head to toe. I'm gonna give you every update. Biko. To all ego, to obru one naira to you, can wake up under this boy. The boy, Oto, I don't show only gonna gazi yourself. Because that leg, the two bow. Okay, let's help them. Let's help him. Thank you.